Jenitwa nishimwe Ive Marius mvuka muri paruwasi ya Rumonge diyoseze ya Bururi nkabanaje hano muri no voka muri no session vocationnelle ubwa mbere na mbere ntangure gukengurukira cyane wadutumiye muri no session tukongera twahara nakengurukira cyane abatwakiriye muri no community yahandi gitega kumbure harimo bamwe bamwe cyarya mbere dushobye gushika hano iyi session vocationnelle twajemo igira kabiri ya mbere twayigiriye ibujumbura mu kwezi kw'icenda none muri kuno kwezi kwa gatatu naho twatumiwe hano igitega kugira ngo basubire bongere batwigishe ingene twoba twobandanya dutohoza neza umuhamagaro none rero hano twitwaye tuhazi ariko twaje tubona ntantu umuntu ashobora kugenda agashika twahabonye turashika kuva ku munsi wa kabiri gushika n'uyu munsi tubandanya tubona neza ingene babandanya batwakira urukundo batwereka umutima mwiza batwakirana eka twari yumvise twanezerwa cyane baratwigisha turasenga turafata ka kanya gakwiye kagacerere kumure biratuma twiyubaka mu buzima bwacu none rero twahimbawe cyane kuva ku munsi wa kabiri gushika uno munsi iminsi yose tumaze mu nyigisho tumaze kuronka baramaze gutwigisha ivyerekeye ubwa mbere baratwigishije ivyerekeye Teresia wiyavira mu Iranda kungene yabayeho ubuzima bwiwe barabitwigisha byose ubundi barongera baratwigisha ingene tuheza tukabaho twitegura neza mu muhamagaro wacu none rero biriko biratwubaka cyane biriko bituma dufata inzira nziza mu byo tubayemo biriko bituma umwe ashobora kumenya ati jewe umukamayoba ariko ampamagarira muri ibi na biriya ikindi kintu nokongera ko cyampimbaye cyane kandi n'abandi bose cyabahimbaye nakanya gakwiye umuntu afata aha yarasenga kuko ibintu byose twokora tutariko turasenga ntacu vyo bimaze kuko hariho nizabo rigira ngo iyo umukama tubatse inzu abayubaka baba bakoreye nyaringa none rero tubana yadukenguruka cyane kuri uyu mwanya mwiza twafashe ku nyigisho tumaze kuronka kuvyo twize byose ababandanya batwigisha abatwitaho eko umwe wese ku ruhara rwiwe turamukengurukira cyane mbere tugatera intege n'abandi murakoze cyane
nitwa Furera Diodone Ruhanyura nkaba njejwe gufasha aba jeune bipfuza kwinjira mu muryango iwacu nkabafasha kugenda baratohoza neza ukuntu bomenya by'ukuri yuko umukama abahamagarira gusangira natwe ubuzima musanzwe mubizi yuko uko gutohoza guca mu ntambwe novuga nka zitatu canke ibintu bitatu bitegerezwa kuranga uko gutohoza ubwa mbere hariho Imana iduhamagara niyo ishira ijwi ryayo mu mitima yacu kugira ngo itwereke inzira tugomba gucamo hanyuma hakaba uwo muntu yahamagawe niwe aheza kagerageza kugenda ratohoza rero kugira amenye neza ico yahamagariwe icarico hanyuma hakaba na eklezia eklezia iba yaserukiwe n'umuntu asanzwe yitwa nk'uko abimenyereye abifisemo uburambe aheza kagenda araha umuco ubwo gwaruka ruba gwipfuza kuza ruratohoza rero twaganiriye n'ubwo gwaruka ndabereka ukuntu bogira izo ntambwe zose zo kugenda baratohoza ihamagagwa ryabo hanyuma bamaze kumvira ijwi rya mutima mweranda mu gisabisho no mukumviriza impanuro zitandukanye baheze biyumvire nimba boshobora gutera iyindi ntambwe bakaza gutangura ubuzima bwihebye mu muryango w'abafurera ba Bikira Maria wo ku musozi wa Karumeli. None rero tuguma tubasabira kugira ngo uryo jujya mutima mweranda bamaze kuryumva ntibari gambararire ahubwo bace bihuta baze duze gusabikanya ikivi mu murima w'Imana maze isi iheze ironke amahoro natwebwe nyene turonke amahoro mu mutima wacu ekleziya y'Imana nayo ibandanye itera imbere.
Je nitwa Ndayikeza Gonzage mva muri paruwase ya Budacyora muri diyoseze nkuru ya Gitega. Ego nagomba shimira ubwa mbere umuryango w'abakarume na cyane cyane wadufashije akatuyobora muri iri hamagagwa ryacu turiko turatohoza twumve ijwi ry'Imana ritubwira cy'Imana itubwira. None rero kuva ku munsi wa kabiri ndamaze guhabona ibitari bike na cyane cyane ukungene abafurera b'abakarume babanye. Narabonye ibintu byanshyitse ku nyota, narabonye ugusabikanya hagati y'abagize uwo muryango, ndanezerwa n'ukungene basenga igisabisho. Narabonye yuko hariho ugufata umwanya munini mu gusenga mu gakerere ari byo bituma umuntu ahura n'Imana. Ndabishima cyane kuko nanjye bigenda bimfasha. Ubwa mbere nabona umenga uwo mwanya w'agakerere ni munini, mugabo ubu ndamaze kubona yuko uwo mwanya uko ndahamara iminsi niko mbona umenga ucyumbana muto kare wambana munini. Ego ivyo ndabikenguruka cyane. Hanyuma ikindi nshima ni nukungene nyene batwakiriye abo mu muryango, kandi n'ubu nkabona n'ibikorwa dukora bakora natwe tugakora nyene nkabona yuko ari ibikorwa ata kuvuga ngo hakorana aka canke uriya, nuko bose bafise inyifato iciye bugufi. Ibyo bintu rero byanezereye cyane kuko nabonye basabikanya muri byose byaciye mbere bituma nibuka n'ijambo ryo muri Bibiliya mu bikorwa by'abatumwa ati abatumwa ba mbere barasabikanya mu byo bafise byose nta wagira ngo icyatunze nigwiwe byose barasabikanya. None rero nurangiza nshima kandi nkenguruka kukungene n'ubu babandanya batuba hafi mu muryango nyene mu kubandanya dutohoza ibijyanye n'itorwa ryacu. Murakoze.